Ngicela ukhangele lapha. Ibizo lesibongo
Nkosana Mpofu.
Alisuka ngapi baba?
Enkai.
Ngapi kwenkai?
Enkai SSM. That is Enkai South.
Lapha lize ngapi? Ngicela lingichazele ukuthi lize ngapi lisuka Enkai lizobhalisa ukuvota.
Okay, ngibuye lapha kuyona le isenta esefamona ngisizobhalisa ukuvota under iMat South. Under iMat North.
Ubona ngathi yiziphi inhlupho ezizaba khona kulabo njoba kuyisenta yokuqala le yokubhalisa umango okhona wena ukhanya ube lenyawo ezilula abanye ke?
Inyawo ezilula sezahlupha ngokuthi kathe sabantu imali ukuthi beyithole ukuthi begade kwesinye isikhathi mbonani yikho kuyi-challenge kakhulu emakhaya ngoba even umuntu ukuthi umtholele dollar ekhaya kunzima kakhulu sokufuna nqa umuntu adela imali.
Wena ubhalisa uvota kube lula kangakanani kuyini oze lakho lapha njalo yibuphi obunye ubunzima obhekane labo?
Ukuba lobunzima kuba ngalobunzima mina okwambembiye lesithupha so ngathi sengifikile ngabanginika amaphepha afilwayo information efunekayo bengiyazi ngayifaka kuzange kuthathe isikhathi lo commissioner obekhona.
Ngemva kokubhalisa ngicela usitshele ukuthi kuhambe njani.
Ngemva kokubhalisa ngiphiwe islip abathengi isigcine engiyiswenza sisebenzisa lanxa sengisizoyenza i-verification yam laphambilini okuthiwa ngihlale ngilaso vele esile serial number.
Ngicela ungichasisele iprocess eyenzakeleyo.